Mejina wakuano Ohani ya mania dameso Yorade Yesu mihia mwa Papa Inyame nshama kemfonsa Inyu weni hintame Mejina wakuano Mejina wakuano Mejina wakuano Mejina wakuano
Yeah.